apetso rwendo rwangu panyika ndoyanguka ndoyenda kumusha mutsvene ndoona nane hama dzakati tangi kumusha unogara vatsvene kana ndapetso rwendo rwangu panyika ndoyanguka ndoyenda